Nataka hiyo picha yako. Ndio hii dinga yake.
We bana.
We.
Utatugonga.
Wewe una screenshot yangu mzee.
Ndio huyo.
Hiki ile na record.
Uko je record?
Isionekane.
Ndio.
Hey, Mr. President.
Take the entourage. Go. Take Andrew is a tool.